Welcome to AIM Global. My name is King Sunday. Ni juzi tu hapa nimekuwa nikitembea miguu. Look now, I'm driving a very good car. Wacha kuenda chini, wacha kuweka full. Unachoma baba.
Pole.
Unachoma. Hivi ndio mimi na survive hii Nairobi. Unachoma nani?